Ungitshela ukuthi uIsaac Mulapo bekesendlini ngalesi sikhathi indlu isha uye wathatha uzobuhle.
Mina le ndawo yena ukuthi ubuye khona sizothi khuluma.
Sikhuluma ngani ndoda?
Awona lezo.
House of Zwide. Tonight at 7 on E.